Chineke si na John 8:36. Maka mwelo onwe. If the Son of Man sets you free, you are free indeed. I am free indeed. Somebody shout it 7 times. I am free indeed in Jesus' name. Be 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 free indeed in Jesus' name. Are you ready to be liberated? Get ready to be liberated. Get ready. Amen. Psalm 124:7. And we have escaped. Say, I have escaped in Jesus' name. Somebody get ready to escape. Are you ready to escape? Aburu maka gi won wa chukwu e mere mbiri chukwu na na doriri ya so. You must escape. I am escaping though. I have escaped. Shout it, shout it. I have escaped. Woo. Escape, escape. Liberty, 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 Liberty.
Oye de bema, jiza. Oye de dosa, agibero ye jeje de mao. Agida kwa nara ikile u.
Thank you, jiza. Que dá briga a bombacia?
Chukwebela, chukubia kwa nara. Bono Jesus, Oku come and judge him out. I give me loan yard on the bank, my papa, the Guanara, Yigili.
Enjoy your liberty,
Bella. Papa, the Guanara,
woman, the Russian. Oh, two bosses. Who was a person? Who was in the doors? I won't get you. Oh, two bosses catch you. But I'll take you forever.
Babono Jesus, I imagine the one. I give me lo yari o de bamba o na de da guanara ikile o.
Aye, chukwemela, aye, baba me guarani e wele.
Chineke de tuye madugo.
Oh yes.
Bawe lo ye no bu na cage. Ezinu no no na cage. Ezinu na abachi la abachi. Why you go watch like a like? I catch you naked, you got to pay the case, yeah. Your liberty has been exposed. There is a celebration of the liberty of the children of God. Our own independence, divine independence. Today, children of God are made independent from the hands of the fowlers, predators and forces of darkness. You can say, in the name of Jesus, I am liberated. Jesus. Abunibe Jesus. Kamwero wemusiwebia. Abunibe Jesus. Kita abumusiwebia. Abunibe Jesus. Kidi mamusiwebia. Abunibe Jesus. Kampunia nugisi webia. Jesus. Aye. Ezi bayim. In John 15:16. Ase na bayi ya. Oguji nege se na Hebrew chapter 2. That Jesus is my senior brother. Eze bube.
Aye.
Oye mosheri mama kama seri maka ya mashiba.
Be liberated now in Jesus' name. Oye jeju olowe anaha Jesus. Ezi nu na kaji neba olowe anaha Jesus. Anore basi eshi na kaji doku in the Holy Ghost. Listen, I don't know if you want to rock Holy Ghost. I will go in there, I will go. Oh, Shina, I need to watch losers in Ona. I could worry about the Holy Ghost. The Holy Ghost. The Holy Ghost. That's it, we will wall again.
Oh yeah, baby, my bono Jesus. Oh yeah, my jeje mbao. I give it a bit of a rumpaya. I give it a banana, you kiss me.
Ah, yeah.
Ese, ebube
chukwu emela
ibe na
chukwu mekwara ni ewere
oku chineke sio in Psalm 107 anyị bịga ndị amara igbe ọnwụ wee dọta anyị ka anyị nwụzia dịka ụwa wee gwu anyị wee tinye aka n'agba na-echezi mgbasị ọnwụ gada duru anyị ọsịo anyị wee mee ka o chineke anyị chineke wee zaa anyị has broken the gates of brass anyị has shattered the iron bars chineke bịa gbarie ihe ike gbarie ihe eji mechie ọnụ ụzọ a wee si anyị naba n'ime amara Chukwu ibe ha Ebu ma akara ngozi na akara aka nke gị Chukwu gozikwa anyị The Israelites spent over 430 years in Egypt Under bondages God raised Moses Let our Moses begin to rise Let him wake up. The hour of liberation has come. We cannot be under sorrow again. No more sorrow again. We cannot be under sorrow again. We must be under Jesus. Hey! Odogwu akata akabu no Jesus. Oyi sezi no lo. Agibera yewe de bambale. Opobe abanara. Ekele o Odogwu akata kan odogwu akata Isi ato na mba bonu Jesus Okuko manjeje mba o Agikwere mba o emezo ya ye Agibe akwanara ekele o Oyi uku Biye dibe
Chukwu mekwara ni
Ole nemo ya bonu Jesus Akanso china gwore o Agibe lo nyare o de bamba o Tade ya akwanara ekele o Ekele kamne yegi
Chukwu
Abanye as Pharaoh, let my people go. Pharaoh, let my people go. Exodus chapter 6 verse 6 Owe siyo Na chineke ugu si na aka anji ndi ya Na awu aji ama jiba hoza Noge nwere owe eruga Wajugo oge nwere owe zinu noge eruga Oge nwere owe business a eruga Oge nwere owe destiny ge eruga Wajugo oge nwere mi geji nwere owe ge Asim do eruga pa Gịnị ka ị na-eche? Jizọs akwụkwọ n'elu obe ya. Ihe ji mee ya ogbenye ka ị bụrụ ọgaranya. Ihe ji mee mkpụrụ onye arụ bụ ka akwachie gị arụ. Ihe ji mee ya onye ọrịa ka ị bụrụ onye nwere ọgwụgwọ nsọ. Ihe ji gbuo ya bụ ka mụ na gị wee dị ndụ. Chukwu emeela ka o si mee Chukwu ya
Jesus.
Ekele. Ae. Chukwu bịakwa na ra. Anụ nke Jesus na-eti. Okwu na-apụ ya n'ọnụ. Asio. Unbind this man and let him go. Tapu nwoke a ka ọ naba. Tapu sister a ka ọ naba. Kedụ onye ekechiri anụmụ di ya n'ebe a? Onye ka ekechiri? Ndị ụkọchukwu tapụnụ ha ka ha naba. Onye amụma tapụ ya ka ọ naba. Aka ejidekwana onye ga-atọ gị n'agbọ. Ụmụchukwu dị n'aka ji ebe a. Ekechiri gị dịka Lazarus. Atụgo gị n'ọnwụ ya ebe ọ na-egeri. Betu ọzọ under bondage. Atọ gị n'agbọ a n'aha Jesus. You must enjoy the liberty of the children of God. I can be well on, I can be well on. You can well on, I can well on. And you can well on, I can well on. I catch you about one, I catch you about one. Oh, look on, I got about you. I catch you about one up here, and I had Jesus. Oh, why not? Oh, well, I don't want to know how Jesus. Kuru wanu na hajiza.
Aki mero nyari ane bamba o da de gabamara ikele.
Ae, chukwe me la, ae, chukwe me kwe ane ye wewe.
Oko kima. Hallelujah. Oh, let me get in a week. Oh, God, but I'm not a young man. Everybody doesn't know what I don't know. Oriana can order an acabe. Yanyanan. You saw no to me.
Jesus, I've been a clinic here. I want you to put on it, put that here, Jesus.
Oh, yeah, body cancer, all your liver, all your diabetes, all your kidney.
Put that on one of the roots, Jesus. We are going to enjoy the liberty of the children of God. Oye de me ma aki belo yari aki bamba uchuko yaba nara ikinu.
Ae, chukwe me la, ae, chukwe me wera ni ye were.
Ndari ebu ebu.
Ebu ebu, 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 ebu ebu,
Akenigwe na atọ gị na ha Jesus. Ịdị ka Isaac ekele amụ. Nwa dị ka Isaac ekego gị agbụ ọnwụ nke na any minute from now you will die, mana mmụọ ozi Chineke na-abịa wee na-ekwu that you will not die. We Nigerians will not die. Even economic hardship cannot kill us. We must be emancipated. We must be liberated. Ọgwụgwọ nsọ Chukwu bịara. All of a sudden, Naaman the Syrian, who was under the bondage of leprosy, came to Elisha for healing. Elisha told him to go and wash 7 times in the pool of Jordan. That, after hesitation, he did. Owe Baye na Miria. Ugboro isaa ka o tiere onwe ya ọnara ọgwụgwọ nsọ, and he was healed. We do not know whether he was healed by the first dip, or fully healed after the sixth dip, or when the healing started was the last dip. Ihe anyị maara bụ na o mesiri dị mma. Nwachukwu ga-emesikwa dị mma. Amaara m mbụ na ị gbagoro maka ọgwụgwọ nsọ gị a, nke taa nwere ike bụrụ nke ugboro isaa yazị. Ị ga-ejiwere onwe gị. And you will enjoy the liberty of the children of God. Ndị ịnyịnya kere agbụ ọnwụ n'akwụkwọ nsọ dịka nwoke nke John chapter 5, 38 years. Oge Jesu gafere si ya, ị chọrọ ka a gwọọ gị? Jesus chọrọ ịma ma ị chọkwara. Ajụọ gị Nwachukwu, chọrọ ka a gwọọ gị? Ị chọrọ ka ị nwee aka nchawa? Ị chọrọ ka e bunie gị enu? Ị chọrọ ka ezigbo di bịara gị? Ị chọrọ inweta ezigbo nwanyị? Ị chọrọ ka ihe dịwara gị mma? Maka anụ nke ọ na-asị nwoke a kụ na-echiri ute gị naba. Amara m arụ onye nwoke a nọgo n'akụkụ mmiri, mana ofu mbasị ka Jesu bịa sị ya, chiri ute gị naba. Kunie chụrụ ute gị naba. Ajọ mmụọ niile ji bụ nwoke a aka na ụkwụ jawara ajanwụ hapụ ya, nwoke wee dị mma. And that day was his day of liberty. May today be your own day of liberty in Jesus' name. Ogwu Chineke si na 2 Kings chapter 7, and Elisha, the man of God, gave a prophecy. By this time tomorrow, a bushel of rice will be sold for half a silver coin, half a kobo. When the worker president in atukwasi isi n'aka ya, his second in command, osio worker we say obgodiri na eniwe ga emepe oru ebube do te were week eme ebe aga ugbugoro anyi ahu isa ka oya mama ga si anyi na amani echi na aga elewe ofu abarice kobo na toro. Oya mama wee tụgharịa si nwoke a, ọrụ ebube a ga-eme, mana ịma ndị ndụ wee ri uru ya. Emeketekwene si no when a man of God says yes under the anointing of the Holy Spirit. Amụma ka a na-ebu n'isi gị na aka ajị gị ga-ahapụ gị. Do not doubt it. Don't ask me how. I'm giving you a prophetic statement that in the nearby future, many countries will depend on Nigeria for their livelihood. Most of our children in the foreign countries will come back home. Nigeria will become so exceedingly prosperous that there will be no need to travel abroad. How it will happen, I don't know, but I can see it happening. By tomorrow, the four lepers enter the city. And the Syrian armies abandoned their rice and their produce and ran away. Of course, you knew the story. There was abject hunger for 7 years. Agurubugiderebu arisa. Nde madene egozin shipijin. Mechabube nwahane eri. Amuma we mezo. Manaka nde madene abazika haje bute ninde amia. Woke anisini hiya ama me we no cheozo. Azobuli azopu ya. Zopwa eriri afo. He died. Ebene mubune ike adendu were humbi hage mezo. When you are going to be again, say at the quantum ball game, the quantum in home game, the quantum Moguan saga, the quantum Macanchawaga, I got them on the game Macando Macanega didn't and I landed in the a man corrogi and Akuko a man touch off of far, I bet we like on about. You will eat the fruit of your labor. So I decree liberty for you. Any blessing of yours that's still under the cobweb of Satan, any gift of yours that's still under the chain of the forces of darkness, any part of your life that is covenanted to the covens and to the occult world, obere onye ọkọ tu mesere aka na akpanwa gị ị mara na ị ma amọzi nwa n'ụwa a na-akpọchietere gị akpanwa gị that you will enjoy the liberty of the children of God in Jesus name. Ọ gịnị ga-eme bụrụ onye ikpeazụ n'obodo olugo mgbe ị ga-eso na ndị isi Chukwu gọzie gị spiritual liberty now in the name of Jesus. Chukwu n'aka ka ọ dị n'ikuku. Amashira bakira masama kote mashira bakuma. Chineke na rekene. Jeremiah kana ajugene ke hono se ni ahulu osisi almond. Osisi almond. I come here by an almond tree chige jukwa yeba. He saw an almond tree. I can see an almond tree coming up in your family, coming up in Nigeria. An almond tree of favor, an almond tree of restoration, an almond tree of victory over your situations in Jesus' name. None of them are married. You can make a crack or cozy way, man. Nwachukwu a ana akọ n'ụwa na achị ọchị na-eke oyi ihe aka gị na-abịa olileanya ka dị ihe a mere gị iji baa akwa ga-eme gị wee nwee ọṅụ oge na-abịa ihe ọ na-abịa icheta ibewe akwa. Mgbe ọ ga-abịa icheta ya iwebe ọṅụ n'ime Chukwu. This is your story. This is your history. Will be his story. God's own story. Sa agọzie gị maka liberty. Onye gwara ọkpụkpụ jawụlụ aja nwụrụ anwụ na Ezekiel 47. 37 ọ ga-adị ndụ ọ ga-ekwe. Ọkpụkpụ nwụrụ anwụ. Echefuo n'ọkpụkpụ a. Onye gwara ọkpụkpụ a na ọ ga-adị ndụ ọzọ. Ọkpụkpụ ama nkwekwa o. Ebe ọkpụkpụ ụlọ ahụ ga-emesi adị ndụ, ọ bụzị gị nwa. Achọrọ nke akwụsị egwu niile a wee gwa gị okwu a ka ọ banye gị na ntị. Chineke mere ọkpụkpụ ụlọ ahụ dị ndụ, ọ bụzị gị nwa ka ọ gaghị agbanwe ọnọdụ ya. Onye wụrụ anwụ atụfuo ọkpụkpụ ya n'onunu. Ọkpụkpụ olikachago. Ọkpụkpụ apụtachago n'onu pụta n'aka nke ọbụla wụsara onwe ya. Chineke were okwuo ya amụma fixikwe ya back. Anụ arụ wee si n'elu batakwa ọzọ onye okike. ọgbụgbọ a wee dị ndụ ọzọ ọ bụzị ezinụlọ akụ ọ gaghị etinye ndụ n'ime ya Do not doubt what God can do. There is still hope for you. Get ready to enjoy your liberty. Ajụna ka ị ga-esi wee pụta n'ọnọdụ a. When in Acts chapter 16, the generals of God, Paul and Silas, were locked up. They didn't know how they will escape. In verse 25, they only started praises and worship to Yahweh. Ka nọ na-efe Chineke na-aja Chineke mma. Etukwegu wee me. Enigwe wee bịa ọgụ. Nwachukwu mana enigwe ga-abịara gị ọgụ. You must enjoy your liberty. Jee dee ya. Ihe anyị na-ebere akwa ịmara ka ị ga-esi wee were onwe gị. Enyemaka ga-esi na Zion were bịa n'aha Jesus. Ị kwere na nke a? Tame for Jesus. Amen and amen. Nwe gbatịa aka ngọzi n'aka nke gị. Liberty. Isaiah 27 verse 1 sị na mbọsị aha ga-adị egwu. Na Chineke onye ukwu, Chukwu nke si na nke igwe ndị agha mbọsị aha ga-eji ogologo mma agha dị nkọ. A sharp and cruel sword, and he cut off the head of the Leviathan. Crocodile ajọ mmụọ ntagbu ahụ nke bịara mee n'obodo anaghị aga aga. Ajọ mmụọ ahụ nọ n'orimiri na-atapịasị akụnụba ụmụ Naijiria nke ndị na-azụ ahịa nke na-esizi kọntena ha. Agụ ihe ọjọọ ahụ nọ n'ezinụlọ gị nke na-egbochi agamnihu. Na mbọsị ahụ na obi n'igwe ga-abịa jiri aka ya bee ya isi. Ụzụ akwa ga-afịọba ekwensu very soon. N'isi ụmụ Naijiria. Mmadụ bụrụ ego unu gbapụ jewe obodo oyibo. Onye ahụ ga-anọ n'obodo oyibo wee nụ na Chukwu gọzi gị na Naijiria. Gwa ya nwanne gị sị ya Chukwu ga-anọ n'obodo a gọzi gị. God will bless you in this country. I can see God blessing you in Nigeria. I can see your blessing in this country. Amen and amen. I kwere na nka. Fere Chukwu aka. Chukwu anyị fere ya aka ngọzi. Nwere onwe a ga-abịa na ntụmanya. Agaghị akwado ya akwado. Agaghị aplanị ya aplanị. It will just happen like that. The borderline between darkness and light will be so sudden. It will be immeasurable. It will be indeterminate. Only God can determine it. Ọ bụ ịnyanya ka ị buru bịa ebe a, ịnyanya ji gị n'ọrụ. Olugo mgbe ị ga-enwe the liberty. Liberty of the children of God in terms of health. God says that you shall prosper and you shall be of good health. Even as your souls prosper it. May your souls prosper in Jesus' name. I believe in the prosperity of God's children. Ụmụ agbọghọ ekwesịghị ịdị na-emenye gị ihe n'aka. Ebe bụ Nwachukwu. O nwee ka ọ dị. Moses nwanyị dị ntị njọ. Okeke nwanyị dị ntị njọ. Onye kwesịrị ịnọ n'enu nọzi n'ana. Ugbu a ụmụ Chukwu niile nọ n'ana ga-adị njikere ịgbago n'enu. Oge agụ ntagbu bịara ọgụ na Revelation chapter 12. Nwanyị na-achọ ịmụ nwa, a woman in labor, and the dragon came to destroy. Suddenly, Archangel Michael appeared from heaven. Revelation 12:7 said that Archangel Michael appeared and pursued the dragon. Nwanyị a na nwa wee nwere onwe. Amara m ajọ mmụọ nke bịara ọgụ n'isi gị. Onu go na were ihoma na achi me na ndu gi. Onu go na were amara na abiara gi. Were biog. Ekwensu were biog. Mana ndi mozi ga bia nuru gog. Beko ndi mozi na aka gi di nikuku. Enigwe bia nuru gog. The woman and the children ran away. Even the earth came to her help. And the woman and the child were delivered. Everyone and all of God gave me a Georgia. Oh, who wants to be sharing? Oh, put this on Samaria. 5,000 men and women. Without children and women included in the county, who fed them with 5 loaves and 2 fishes. Our God be all woman is in honor. Liberty over hunger. I could have got a ways in honor. He gave the power, he gave the Santa Bonnie, he gave the testimony. Ore bube na bia ni sigu ubua. Owa lo ye ne ba ga ndu kwa akuko mboga na akuko ama akwa na ngobi. Akuko aga din an ojo na ntige. Mana si ni abu ni Chineke nu na ha Jesus. Onwai. Why I don't why I want the name in Luke chapter 7. Oh God, boys, why not God? Jesus in my kunya. There is nothing like the last group. Jesus is there at the last bus stop. I could crack a gachan coma. He an achievement is not like the beginning of a new story. But I am prophesying liberty. I say liberty. Somebody join me and shout liberty. Liberty. For the children of God, liberty. For the adoration people, liberty. For my fellow Nigerians, liberty. An earthquake. Paul and Silas escaped. Chukwu galu olu ama. Anaga ma jijiji n'isi gi. Okwute ga-agba mmiri n'isi mmadụ. Ahụ ka Chineke na-ehicha anya mmiri mmadụ. O wee ke bụrụ mmehie gị bata n'ajọ ọnọdụ a. Ọbara Jizọs ga-akpọtụ amara. Amara nwere onwe. Nwere onwe gị n'aha Jesus. Ajọ mmanụ ọ na-ebo gị ebubo. Okwu Chukwu sị dị asha bi no condemnation again. For anyone who is in Christ Jesus. Agọzie m aka nwere onwe mmadụ. You are independent. Independent. You are not depending on Satan again. You can't depend on doctors again. Say, I am independent over the forces of darkness. But I am dependent on God. I am dependent on God. I depend on Jesus. I depend on the Holy Spirit. In Jesus' name. Mezie ka ọ bụla ebere ka aka gị dị n'ikuku. Were okwu ma wachi dị ka okwu.